eya mame a wotonwo wa Ghana ha wagye ne din pa na esanse opese wo bo mamenum abaso ewo adwuma wo ye ewo oman Ghana munkanka ene ya wo famu nti wo ye ponto kese e de mama
esanse ene eya da yeto esi honu mu a yode bo e ma abaso ewo adwuma som a wo die ene ntete e pa wo di ura wo memu nti Akosua Agyapong a woyɛ Ghana nyomtini ɛto ɛma nyinaafo no titiru ɛne ɛma a wɔhwɛ ma agya bia ɛnka ho sɛ wonkɔsoa ne wonsi nkete ɛmfiri wɔn pɛ mu ɛnhwɛ wɔn mu ma mpo nkwalaa ɛnyɛ wɔn mu ɛyɛ mu ma nyinaa no wɔnhwɛ wɔn mu yie ɛsiane sɛ awurade ɛwɔ mu nhyira ɛma wɔnom ɔberɛ a wɔnom ɛyɛ pre mothers day bash concert yɛ a wɔde akwanya to hɔnom ma amanfo ɛde ne maame ba hɔnom ɛbididiyɛ ɛti ɛnwompa ɛne wɔde saa nsɛm yi ɛto dwa
Mother's Day bia obu a no bed ne mame be ko obu a wa no wo fie arawo eti de butai to me no say every year be me pese meye pre Mother's Day bash sana a wo fo no tu aba beji o mene na obi a odi ne mame be pie no a chest ne mame say odo no te bebe no do mame no mad aba o ye single mother no nche say abra bo na wie single mother sin kwa ne raise o mo meye e mo mbe ye odefo enti me pa wo ye single mother bia me mpa aba nyame ne hwe nipa Message me, I'm in a shinipa. Now, but my bay in the papini beer. Both say, yes, our property now shall sue you, and won't for so when you. And you'll be our pet and a fennel, mammy. Obua on water, and so send a wash chunk of four man or say mother. And a papa funny bones are almost sure on mamma, on my minimum a junk on a goodness, so almost sounds me mom happy Mother's Day.
Mammy for beer, or call his alcohol and set TBA, little just say. Wɔn mu ani agye paa sɛ wɔahyɛ da a ɛyɛ saa dwumadie yi ama wɔnom ahyɛ ne nkuran sɛ wɔnkɔ so a na afe bi a wɔnyɛ ne pa sɛ yi ɛma maamefoɔ a wɔnom ɛwɔ ɔman yi mu
sɛ afe so na mokae se a yɛana yɛayɛ ayɛyɛ ahohoahoɔ a ayɛyɛ anigyeɛ sɛbi panyini bi ka kyerɛ me sɛ ɔwɔ a paa no ɔkora bobɔ mu ama na nkuraa no nyina ɛmfasoɔ bɛba so
Akosua Agyapong wayɛ adeɛ papapapapapa metumi sɛ wɔadeɛ And when Kronkran Kasana Kana Kuma said onye, because there be a Mother's Day, no, yes, celebrating war, radio, so TV, so and churches. Now, I yet made them mammy pee, made them mammy pee. But such a program, no, as time goes on, a baby yet big.
This program is a very needful program because mothers need to be appreciated. By the time a woman takes in a seed, gets pregnant, goes through this process of pregnancy. It's not an easy thing.